Baba Zaina, iko sindo Kimini unavyojisemea wenyewe vijana sasa hivi?
Kerere, mimi naongea na mwanangu wa Kimini. Kimini nini?
We can't have it all. Thank you.